Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vidi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutukurikira kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3. Abadukurikira kuri interinete mujya kuri www.radio.com radio@vowa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo Abanyarwanda n'Abarundi.
Ubuhane bw'igihugu cy'u Burundi bwamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri aha Abarundi bagirijwe, nimba ari cyo, hanyuma kugira ngo ababigenzi baze bafate ingingo.
Ubu ni Madame Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Nyuma y'umwaka, Perezida Evariste Ndayishimiye habaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, nubwo batavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakomirwa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Busuwisi, urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 20 umugabo witwa Ariel Kosia ukomoka muri Liberia, rwamuhamije ibyaha by'intambara. Thomas Kamirindi aduhiye inkuru.
Kosia afite imyaka 46 y'amavuko, yari umwe mu bakomanda bo hejuru mu mutwe w'inyeshyamba witwaga urimo United Liberation Movement of Liberia for Democracy, warwanyaga leta ya President Charles Taylor kuva mu 1989 kugera mu 1996. Yaburanye ahakana ibyaha yaregwaga, avuga ko icyo gihe urimo yamushyize mu kinyeshyamba cyayo akiri umwana. Urukiko rwo rwatangaje ko rutabona impamvu nyoroshya cyaha n'imwe. Uretse ibyaha by'intambara birimo kwica inzira karengane z'abasivili, rwamuhamije n'ibyo gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyo kurya inyama z'abantu. Igihano cyo gufungwa imyaka 20 nicyo kiri hejuru y'ibindi kemewe n'itegeko. Kizakurwamo imyaka 6 amaze mu gifungo cy'agateganyo. Kosia yatawe muri yombi mu 2014 mu Busuwisi, aho yaratuye ku buryo buhoraho bwemewe n'amategeko guhera mu 1999. Yaburanishijwe inkiko zisunze itegeko ryo mu 2011 rizemerera guca imanza ku byaha biremereye byakorewe ahariho hose ku isi. Kosia abaye umunyaliberiya wa mbere na mbere uburanishijwe kandi uhamwe n'ibyaha by'intambara byo mu gihugu cye. Wari perezida wa Liberia Charles Taylor we yakatiwe gufungwa mu 2012 kubera ibyaha by'intambara byo mu gihugu cy'abaturanyi cya Sierra Leone.
Inama rusange y'umuryango w'abibumbye imaze gutorera Antonio Guterres manda ya kabiri ari nayo ya nyuma y'imyaka 5. Inkuru tubaza Thomas Kamirindi.
Bambasaderi b'ibihugu byose bigize Loni uko ari 193 bahaye amajwi yabo umunyamabanga mukuru nta n'umuvuyemo n'amashyi, ibyo bita acclamation mu rurimi rw'Igifaransa. Mbere y'itora gato, perezida w'inteko ishinzwe umutekano ku isi, ambasaderi wa Estonia muri Loni Sven Jurgensson, yabanje gusoma umwanzuro iyi nteko yakoze, nawo wemejwe n'abayigize bose uko ari 15 usabira Guterres manda ya kabiri. Antonio Guterres niwe wari kandida wenyine. Akimara gutorwa yahise arahira maze avuga n'ijambo, asaba abagize umuryango w'abibumbye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakemure ibibazo by'amacakubiri n'umubano urwaye hagati y'ibihugu bikomeye. Yatorewe bwa mbere kuba umunyamabanga mukuru wa Loni mu kwezi kwa 10/2016, ariko yatangiye iyi manda arangije ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2017 asimbuye umunyakoreya y'Epfo Ban Ki-moon. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru wa HCR imyaka 10 kuva mu 2005 kugera mu 2015. Yabaye kandi minisitiri w'intebe w'igihugu cye Portugal imyaka 6 kuva mu kwa 10/1995 kugera mu kwa 4/2002.
Afrika iri inyuma cyane mu birebana no gukingira COVID-19. abaturage bayo bamaze gukingirwa ntibagera kuri 0.18%. Nibyo Fide Niyongabo atubwira.
Abategetsi bajejwe magara y'abantu batangaza ko ivyo bitegire byiyongeye ibice birenga 20% mu bihugu bitari bike byo muri Afrika mu gihe intambwe mu gikorwa cyo gucandaga abanyafrika kiriko kirikwega. Umuyobozi w'ishyira hamwe rijejwe magara y'abantu ku isi OMS mu karere ka Afrika, Matsidiso Moeti, avuga ko akarere ka Afrika kagera mu muri iki gihe n'inshuro ya gatatu y'ibitegire byinshi cyane by'abantu bandura umugera wa COVID-19. Avuga ko ikiza cya COVID-19 gishobora gusubira kwandukira abantu benshi cyane mu mwanya mutoyi nkuko biheruka kwibonekeza mu gihugu cy'Ubuhindi n'ahandi. Moeti avuga ko ibitegire bishasha by'abantu bandura umugera wa COVID-19 ziyongeye hafi y'ibice 30% mu ndwirangiye, mu gihe abahitanywe n'uwo mugera biyongeye ibice 15% mu bihugu bitanu byo muri Afrika. Ivyo navyo ni Afrika y'Epfo, Tunisia, Zambia, Uganda na Namibia. Umuyobozi w'ugwego rujejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika, CDC John Kengasong, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane kw'igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu muri Afrika kiriko kigenda buhoro buhoro muri rusangi, mbwiye bitegira iby'abandi mu mugera wa COVID-19 biriko vyiyongera cyane mu buryo bwihuta mu bihugu bitari bike. Ibihugu bine byo muri Afrika ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo. Yamarishyira hamwe OMS rivuga ko igihugu cya Tanzania gifise imigambi yo kuja mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incandago ibihugu bikenye kurusha ibindi byo ku isi.
Umuryango w'Abibumbye uratangaza ko icyorezo cya COVID-19 kitabujije abantu guta ibyabo biturutse ku mpamvu zitandukanye. Umubare w'impunzi wikubye kabiri ugereranije no mu myaka 10 ishize. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mu mwaka ushize w'2020, abantu 182,000 hafi n'igice bari impunzi mu mahanga n'imbere mu bihugu byabo kubera intambara, gutotezwa, ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'imihindukire y'ibihe. HCR itangaza ko byari bibaye umwaka wa 9 wikurikiranyije umubare w'impunzi uhora wiyongera. Kuri Filippo Grandi, umuyobozi mukuru wa HCR, biratangaje ukuntu ubuzima bwose n'ubukungu byahagaze ku isi yose kubera icyorezo cya COVID, nyamara impamvu zitera abantu guhunga zo zigakomeza: intambara, urugomo, ivangura n'itoteza. By'umwihariko muri Afrika, atanga ingero z'intambara zo muri Tigreya, Mozambique no mu karere ka Sahel, nizo zateye impunzi nyinshi mu 2020. Izindi ngero ni Siriya, Yemen, Afghanistani, Palestina na Venezuela. Mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi, icya mbere ni Turikiya, yakiriye hafi 4,000,000 baturuka cyane cyane muri Siriya. Icya kabiri ni Colombia, icumbikiye ahanini abahunga Venezuela. Pakistani yakira abahunga Afghanistani iza ku mwanya wa gatatu. HCR ivuga ko muri iki gihe umuntu umwe ku ijana by'abatuye isi yose yataye ibye byose arahunga kugira ngo akize amagara ye. 42% muri bo ni abana batarageza ku myaka 18 y'amavuko, naho hagati y'umwaka w'2018 n'uw'2020 impinja zigera kuri 1,000,000 zavukiye mu buhungiro.
Barakoze bagenzi bacu Fide Nyongabo na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Tujyana noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwashoje ibikorwa bwari bimazemo iminsi 3 byo gusabira abaregwa bose ibihano. Ni mu rubanza rwa Rusesabagina nabo baregwa hamwe. Mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu. Uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka 15. Inkuru turaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumutakaboye.
Kuri wa gatanu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka twasubukuye urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baribwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u Rwanda bigakorwa n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MLCD iyobowe na Paul Rusesabagina. Iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe abaregwa bose uko ari 21 basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha. Abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Fredy na Munyaneza Anastase alias General Major Rukundo Job Kuramba bombi bashinjwa ibyaha bibiri barimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Nubwo abasirikare baburanye basaba ko badakwiye kukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya Rusaka yo mu 1999 yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba biri mu burasirazuba bwa Kongo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi. Basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya Rusaka atigeze avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho. Bwavuze ko kuba Nsanzubukire ndetse na mugenzi we Munyaneza ko bataratashye ku bushake bwabo garagaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka 20. Igifungo cy'imyaka 20 kandi cyasabiwe ndagije Imana Jean Chrétien umuhungu wa Wilson Irategeka wayoboraga umutwe wa CNLD. Uyu ndagije Imana we aregwa ibyaha bibiri, ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba. Ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa, gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we General Wilson Irategeka. Ubushinjacyaha busanga impamvu itamubera impamvu nyoroshyacyaha kuko ibyo ndagije Imana Jean Chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso. Umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye Mukandoti Angelina aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa MLCD FRN, nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka 20. Uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko gacaca rwa Rugengero mu katire igifungo cya burundu. Mu bari gukora 21 basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungo cya burundu, igihano gito cyabaye nicyo gufunga imyaka 15. Mu bahawe ibihano biruta ibindi harimo Rusesabagina Paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na Colonel Marc Nizeyimana nibo bonyine basabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha, abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe. Iki cyiciro n'igisozwa hazaba hasigaye umwanya w'urukiko rwo kuzasoma imyanzuro y'urubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, i Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Afrika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'Abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe mu kanya kashize yavuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe.
Aya makuru tuba twaraye rose mu bushikanganji buje tumugendera muri ubu ndani makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo cyangwa atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikanganji bw'imigendere n'ubundi makungu.
Iyo muvuze ngo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza mwayaronse biciye mu yahe nzira, mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe?
Na makuru ariko aravugwa ahantu hose baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba kigenga ntidushobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita sinjira ndetse zanatwa peyi turayubahiriza. Donc ubu twarayironse ariko bataragira amatohoza turabanza tukayakira ubwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro hamwe izokurikira bizoba iby'amatohoza. Mugabo nitwagwa byo kuri ngingo nayo twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo?
Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashyitse uko bivugana bigahabwa abiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarose. Navuga nti uretse ko bari kubanayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo navuga nti officiel niko nabwite amakuru twarashatse kumenyesha.
Hanyuma aba abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bari ko ratohoza no kuvuga ko bakimutaravyemeza neze ko babarabikoze canke batabikoze ariko Afrika y'Epfo yari bamenyesheje ariko abo Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute da Madame Sonny
ushike ubu nta gitigiri cumi ariko twovuga tawo barundi birukanye turaharonka ico kituma tuvuga tuti ubwo tubangira gatoya kadumwanya kosho kugira amatohoza by'ukuri ariko twaronka n'igitigiri yacu
no kuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusangi ko ariho abarundi bakora muri ambassade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo
yego cyane amakuru twaronse muri rusangi hamwe n'abandi bose kuko n'abandi babimenyeshejwe
hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambassade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi harabaratahuka bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari
uko biri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga barabuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura
ayo matohoza muvuga ariko arakorwa akorwa hagamije kugira iki n'imbabazi babamaze kubirukana
uruhande rw'igihugu cy'u Burundi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri ashaha abarundi bagirijwe nimba aricyo hanyuma kugira ngo ababigenzwa baze bafate ingingo izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza
icyo kibazo n'ubwa mbere mu kimenye ni ikibazo gisa nk'icatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byabishitse
yego cyane ku byonzi byewe imirambo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo byinshi nari bwige numva kibaye hagati y'ibihugu mugabo icyo bunamenyesha batwumviriza ni uko mu gihe biba byarashize by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagirwa tugasanga by'ukuri abo bakora mu serivisi z'u Burundi barakoze icyo cyaha agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose si nta mayurindu n'abantu nk'abandi nabo baba bakora mu serivisi bagumana n'abene igihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu
kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi ariko ibyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira ntiyigeze navuga ati bakora muri gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport bakora mu gisata cyo gutanga amaviza bakora mu gisata cyane
oya nta bisata turamenya bakoramo ariko tuma tugira amatohoza ko biri kose amakuru akwiye
Madame Sonia niyubahwe muvugira ubushekiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu twashimire kuri kano kanya mu hajeje rya Amerika.
Arakoze Sonia niyubahwe umuvugizi wa ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Burundi yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afrika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo mu bindi bihugu bya Afrika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Mu Burundi umwaka urashize Perezida Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu ishyaka rya SNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho ariko batavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
umugambo uri ku butegetsi SNDD-FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo cy'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe ibiro bijejwe kumenyesha makuru muri SNDD-FDD vyabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu aha byashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyaridi 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cyose iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5000 harimo abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu kugurura no gukura ibihano ku maradio 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera I Bujumbura na BBC y'Abongereza guhakajyo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda muri Tanzania no muri Congo ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD byemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi nawe biruko umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye kibanza ca kabiri mu matora yashikanye president ndayishimiye ku butegetsi wowe siko ubibona mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru Agaton Gwasa atwari uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze
kiretse ko umuntu yonegura nje ntabyo mbona noshima mu byo kuri ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa bya politike turacabandanya turibona hirya no hino mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cifashe nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko ari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambwe wiwe gusa uravya bahamabanga yo kurongora ikicanye kiriya nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati nibo kumbure ubotwara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbono menga ahubwo cyabaye gihushane
yamara umugambwe IPD zigamibanga ishami gyegamye ubutegetsi nuhuza na SNL Abdul Karim Aburongoje nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Burundi bwaronse ingabire yandayishimiye nk'umukuru w'igihugu Abdul Karim arafise ico yisabira iyo ngabire
turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bari ko barakora umugambwe pedeze nka turifuza yuko bo bandanya bashira ingufu ku bisata bibiri igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yamanawe nyina bivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko twarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko imyifato yabibangamiye ubutunzi bw'igihugu twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri barya twabonye gusa cyane twumvise icya kabiri turifuza yuko boshira ingufu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza ababitura bose
ku Rwanda rw'amashyirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe niho nyangwa rikabije yagateka kazi na muntu mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura president ndayishimiye ko yohagari kubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane cabaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata Angel niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'ijwi rya Amerika
aho muri 554 250 batu biziga nuvuga byicwa bagata mu mazi mu mashamba mabarabara makanivo ibyo byose bigatema umutima hagaze rigiteka twagira tuti rero hagarariye ubutungane hagara umutekano mu gihugu abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe navyo ndetse mbere byogaruka n'icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazi na muntu n'intwari ibereye biri mu gihugu
ico bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro Cye Claven iyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Kenneth Kaunda wayoboye Zambia imyaka 27 ejo yitabye Imana ku myaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia nyuma yuko ihawe ubwigenge n'Ubwongereza mu mwaka 1964. Kaunda ari mu bategetsi bo muri Afurika baharaniye bikomeye ubwigenge bw'Abanyafurika. Yafashije cyane mu rugamba rwo kurwanya ubuyobozi bw'abagashaka buhake apartheid muri Afurika y'Epfo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya na Pierre Claver Nsengiyumva impuguke mu byerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi yamubwiye uko yakiriye iby'urupfu rwa Kaunda.
Rwa Kenneth Kaunda no kuri Jena rwakiriye n'umubabaro kuko n'umuntu yakoze ibikorwa bikomeye cyane ku rwego rwa Afurika. Si umuntu gusa ari Zambia ibuze ariko ni bantu benshi umuntu yitanze bimwe by'akarorero kugira ngo Afurika yose mbere igire izina risonewe igire ijambo. Byari byoroshye kuko yagwana n'abantu bafite inkomezi nyinshi urabona igihugu cya Afurika y'Epfo icyo gihe cyari gitwarwa n'abazungu kandi bazungu bari bafise intwaro ishingiye cyane ku Kenya irimo n'amacakubiri y'ubwoko uvuga ko bitamworoheye cyane kuko murazi ko n'imbere yuko icyo gihugu cyitwa Zambia cyitwa Rhodesia yo mu buraruko uvuga ko gifise mu gutwago byari bihuye cyane n'ibyari ko biba muri kiriya gihugu cya Zimbabwe icyo gihe nacyo yari Rhodesia yo mu manuko uvuga ko rero yagwanye intambara ikomeye kandi akanayitsinda kako karongora n'igihugu rero ciwe imyaka myinshi cyane
yari mu bantu bafise ibyiyumviro bita pan-africanism byo guhuza Afrika yose ikaba imwe igasenyera ku mugozi umwe guharanira inyungu zayo ico kintu ni kintu abantu bamwibukira ko
yego me afatanije n'abantu imviro vya bifiswe kandi na mu president hariye yitwa Kwame Nkrumah muri Ghana hariho na Nyerere hariho mbere na bitwa Amilcar Cabral kuvuga ko byo bintu vya bimuraje ishinga itangura cyari yuko Afrika iba imwe ikagira ntwari imwe ifatiye ku guteza imbere ubutunzi hanyuma ikagira n'ibyiyumviro bimwe mu gutegura neza ibyerekeye intwaro uvuga rero yuko we icyo kibazo yarinze apfa kitarashikwa ko mugabo ariho intambwe nyinshi ziriko zirategwa ariko abantu barakwiye kumenya ko mu by'ukuri niyo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ruriko rurabivuga abantu barakwiye kumenya ko hari aho vyahereye hanyuma uyo ari mu babitanguye mu baharaniye cyane ibya pan-africanism mbere twavuga ko no mu ngorane yagiye aragira mu nyuma byabifatiye kuri ibyo nicyo gituma wewe ntiyigeze abiheba ahubwo mbere uravye ingene ibihugu vya muri akarere ka Afrika y'Epfo vyarondeye independence mbere no kuri Tanzania bitse le pays de la ligne de front ni ukuvuga ko yakoze uko ashoboye kugira ngo ibyo bihugu ntibirondere independence y'igihugu kimwe mugabo byose byumve ko bisangiye akarere bisangiye gupfa no kuramuka kandi ko bisangiye kazoza kuronderera hamwe inyungu yabyo byose
ni make mu kurangiza naho mu mpera z'ubuzima bwiwe bwa politike habaye ibibazo vya politike hagashika n'igihe bamukura ko n'ubwene gihugu muri Zambia bamwita ko ava muri Malawi naho habaye ivyo bibazo akavaho mu bibazo nk'ivyo ivyo ntibizotosekaza yagiye muri make cyane
ego me bose barabikurikiranye igihe vyaba n'ukuri abaye ibihe bigoye kumva ko hazi umuntu burya ayarongoye igihugu n'iteka ryinshi yahaye igihugu ciwe no mu karere kose mbere no mu isi ibi rero ni umuco mubi muri politiki ya Afrika ariko ibyiza yakoze we Kawunda yaracuresheje iyo ngwano y'ibyiyumviro no kuvuga nabi arababarira mbere n'abari ko baramwugira ibyo rero n'umuntu yaranze rwose mu buzima bwiwe no kurengera indyane byo nisho novuga gikomeye n'ibyo yaragira ikomeye yasize cyo kubabarira karengera ibyagushikiye kugira ngo aboneke inyungu rusange mu bintu byose
urakoze turagushimiye
murakoze namwe
Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye muri groupe scolaire Sainte Famille bakoze ibisa nk'imyigaragambyo ubwo bari barangije ibizamini bisoza umwaka bishimira ko bategereje gukora ibizamini cya leta kugira ngo bajye mu mwaka wa kane ahagana saa sita n'igice ku itariki 17 Kamena nibwo abo banyeshuri batangiye gutera amabuye menshi mu kirere hamwe akagwa no ku mabati y'amashuri nyuma y'uko bari bamaze kurangiza ikizamini cya nyuma gisoza umwaka ibi byatumye abandi banyeshuri basohoka mu mashuri barashungera ku buryo byaje no kuviramo umwe muri bo gukomereka uru rugomo rwabo banyeshuri rwo gutera amabuye rwaje guhoshwa n'imodoka eshatu za polisi zese zijya muri iki kigo umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Yemi yemeye ko abo banyeshuri bateraga amabuye hejuru ndetse ko hari n'umwe wakomeretse